young
Zifunathina, khawuleza mhlobo wam, uthi awunayo intombi.